adlale inkosi masikhuqa isithandaza amen
usenkulu yasebuhleni bamanazaretha bantwana abahle basezulwini ngibingelela isihlalo esikhulu kuney'hlalo zonke ey'khona emhlabeni sonyazi lwezulu ngibingelele amakhosi asendlunkulu amakhosi okuyiwona esikhonze ngaphansi kwawo asiholayo amen ngibingelele kubafundisi bonyazi lwezulu bavangeli bonyazi lwezulu abashumayeli nabakhokheli bonyazi lwezulu nehamenta yonke engcwele ngegama lonyazi lwezulu amen bantwana bahle basezulwini nginovalo ngumuntu nje onovalo angazi noma kwenza ngoba iminyaka isithi uthanda ukukhula kuyaye kwenzeka izinto ezingajwayelekile empilweni yomuntu bengingenalo uvalo kodwa manje sengihlala nginovalo nje ngingazi ukuthi kwenzenjani kodwa-ke ngiyabonga ngoba sekufike lesi sikhathi ebengilokhu ngisilindile bantwana bakankulunkulu umvangeli umdlulu ufikile wakhuluma le nto kimi ungishiye ngimile la kade eyikhuluma le ndaba ukuthi ubaba uyangithuma ngiyaqala nokuthi ngiguqe njengoba ngiguqile phambi konyazi lwezulu enkosini uthingo nenyanga yezo angakaze ngiguqe nje angakaze ngiguqe ngichila nje emathempelini nakhona kusuke lukhona lolu luvalo kuyedlulela-ke umasika ngicela uNkulunkulu angikhumbule angephuce lolu valo kodwa hhayi lonke alusalo olunye angiphe nesibindi kodwa singabi siningi naso isibindi ukuze ngikwazi ukubhekana nomsebenzi uNkulunkulu asuke engithuma wona ngiyakhumbula ngelinye ilanga inkosi unyazi lwembethe uthingo kwakhona into engihlupha emotweni hlupha le nto kakhulu uma ngingena nje emotweni yasemsebenzini vele ngilala hawu imoto nansi imoto bakhuza abantu ngimisa imoto seyiphumile iyaphuma emgaqweni ngiyoshayisa izinto babuya ngeza enkosini baba kunobuthongo obungihluphayo uma ngingena nje emotweni yasemsebenzini uvele kufike emini ngithi mina emini baba ebusuku angijwayele ukuyisebenzisa isebenzise emini uthi manje lo buthongo benziwe nje buphele nyawo usafuna ubani obungithi cha baba abusale abube khona ubuthongo obujwayelekile kodwa kuphume lobu obungobokufakelwa bantwana abahle basezulwini ukhulume kakhulu umshumayeli ekuseni ekhuluma ngendaba yomzomusha liyijerusalema elisha udida kwathina ebesila wakhiwa uyasidida lo muzi ngendlela omuhle ngayo nangendlela owakhiwe ngayo abanye kade behlala khona la ngaphakathi nami ngingahlala kulalo kuvuke kusetshenzwe kodwa engikubukile mina ngokwami ukucabanga ngike ngasebenza ey'ndaweni ey'njengalezi ezizokwakha ey'nkontrakini ngathi uma ngiwubuka kudwetshwa estas ngathi mina hhayi okusho ukuthi mhlawumbe ngiyoba lapha eminyakeni emihlanu ngoba lo muzi siwuqale ngo-Okthoba phambi konyaka ophelile ima siyoqeda unyaka wesibili ngo-Okthoba lo akwakapheli unyaka wesibili asikakafiki ekugcineni kodwa lo muzi usunjengoba unje ngicela omunye angifundele la encwadini encwadini isambulo 21 evesini lokuqala besavula leli bhayibheli ngiyacela nabo ukungqongqoza esulwini ngamukelwe sebenze umsebenzi ngamukeliwe esihlabelelo sika 186 angizukusiqeda ngizohlabelela nje lokho lapho uNkulunkulu ethanda khona angimise sihlabelelo sika 186 Akubatshazwa Batshazwa obukhulu Angala Akubatshazwa Enkethe inkosi enkulu yasebuhlini bamaNazaretha. Bengicela incwadi la. Iyodwa nje incwadi engiza kuyifunda. Bantwana bakaNkulunkulu ningi imisebenzi khona. Ukubabaza nje into eyenzekayo. Lapho singabantwana singazi, singaboni. Sibone ngamehlo obuntwana ukuthi umuzi kababa uyothatha iminyaka emihlanu ngoba sibuka ubukhulu besitezi bona sahlala ngempela sahlala lapha kwi-foundation kwangasukeli abasheshe besole base besole ukuthi hayi bo akuphunywa ngani lapho emgodini kanti kuyasetshenza kwathi uma sekuphunywa kwaqale kwakhanya ngizocela ungifundele le ncwadi
Isambulo 21 qale esine Ngabona izulu elisha nomhlaba omusha.
Ithi ke incwadi ngabona izulu elisha nomhlaba omusha.
Ngokuba izulu lokuqala nomhlaba wokuqala wabe udlulile.
Ithi ke ngokuba umhlaba wokuqala umhlaba wokuqala wabe sewudlulile
akusekho nolwandle ngabona umuzi ongcwele iJerusalema elisha
nali bantwana bakaNkulunkulu phambi kwethu
wehla ezulwini kuThixo
ulungisiwe njengomakoti ehlobele indoda yakhe
Ngezwa izwi elikhulu livela ezulwini lithi.
Ngezwa izwi elikhulu livela ezulwini lithi.
Bheka uthente kaThixo ukhona kubantu.
Ithi bheka uthente kaThixo ukhona kubantu.
Uyakuhlala nabo.
Uyakuhlala nabo.
Babe abantu bakhe.
Babe abantu bakhe.
Yena uThixo abe nabo.
Yena uThixo abe nabo.
Abe uThixo wabo.
Abe uThixo wabo. Kukunjani phambi kwethu bantwana bakho.
Amen.
Sisinesaba nje ngoba ubugwala lobu bukhona bunendawo yabo. Siphelele thina.
Amen.
Siphelele eManazaretha khona bafunayo. Thina sifuni siphelele. Buhlula thina kuphela ukuthi sibambelele kuNkulunkulu. Sibambelele ezwini lakhe ngoba ulibekile izwi lakhe limila liguquka liqondile ngitshalo libheke phezulu. Thina sizungezayo sizama ukukhuphuka. Bese sibanjwa kwasemhlabeni. Bese siqala sithi sifuna. Akekho uNkulunkulu esinayo. Sinenhlanhla sizwe simnyama ukuba sibe noNkulunkulu. Lokhu sasi uma ufunda eBhayibhelini yinto eyayenzeka ndulondulo kwezinye izizwe ngaphesheya kolwandle. Namhlanje iphakathi kwethu thina sikhomba ngaphesheya kolwandle. Ufikile uNkulunkulu phakathi wethu. Ocelayo la makuvuma bakile ungathi ungathi shembe khona into ayigodlayo akagodli lutho.
Yebo.
Kodwa shembe uya kubantu bakile abalele. Abuze ukuthi nanga umntwana wenu uyacela ukuthi nokuthi nokuthi. Ngimnike na bathi cha. Uma uke wamnika lokho usumnika impiko ngeke aphinde senzele lutho. Bese sithetheka sihambe sifuna uNkulunkulu babezizwe. Sinaye siphelele le ncwadi yehle ezulwini lesihlabelelo. Senza kuphombela nange hleli phambi kwethu.
Amen.
Amakhosazane aye wabiza ezoloba le ncwadi eqhamuka ezulwini. Azange ivaye, azange futhi ikhishwe kulolu limi uyifake kolwethu. Cha, yasuka ezulwini yeza la emhlabeni. Manje sifunani? Safuna ifa kodwa siliphethe ngezandla. Siphelele thina. Njoba usikhuluma ngalo muzi nje. Qiniso ngempela. Iminyaka emihlanu, iminyaka eyisithupha. Sikhuluma ngale yodwa. Kodwa ngoba sinoNkulunkulu, njalo masiza la siyathanda, siyacela uNkulunkulu. Kusamisa konke kwasemakhaya, ngiyakhumbula indodana yami, ibiyakha indlu yothuru. Ngithi ungakha kanjani kanye noShembe?
Ya.
Ikhona isukile eThekwini, yesa. Nayifuna ukuzobona ukuthi ngempela kwenzekani ngoba yena bengekho emsebenzini. Kodwa wanikela ngesitini sakhe, wanikela ngamatshe, wanikela ngosimende amasaka aye emashumi amane, wanikela ngakho konke amalentezi, wanikela nje ngey'nto zakhe zonke. Ngoba ngithi mina ngeke sikwazi ukuthi sakhe uNkulunkulu umzi wakhe ungaphelile. Hhayi singakhala, singakhala ngoba sithanda ukukhala. Kumnandi ukukhala siteteme kodwa siphelele thina.
Amen.
Okumele sicele indlela ukuthi uma sesiliphethe ngezandla ifa siyolidla kanjani. Ngeke siphe imali, ngeke sihola sinike imali. Imali ivuthiwe. Ngisho ingane encane iyayibona imali le. Ayivumi ukuyidedela, mawudetha la. Ingane ayifuni. Ngoba imali ivuthiwe. Mawuyithatha imali, uthola into oyifunayo. Ngaso leso sikhathi ayidingi ukuthi ungaze kube khona okwenzayo ngayiphekwa ayenziwa lutho. Uthatha imali uthatha into oyifunayo ibe ngeyakho. Asizukuthola yona kodwa sithola lesi sibusiso. UShembe abona ngoba uyasazi njengoba sila usazi sonke. Ma uya kuShembe usuka la uye enkosini yamaNazaretha. Baba ngisacela ukhumbule imindeni yakithi nasekhaya bomama. Una lenkinga awushonga ukuthi ukwabani na ungakwabani wathi uShembe uthi ubona leyo nto obuyicela ibiqala inyakaza.
Amen.
Ngoba uthinta umuntu kwasidala simsebenzi wezandla zakhe.
Amen.
Singahlubukela nje masithanda ukuhlubuka kodwa kuthiwa mawuhlubuka kuleli khaya hamba uye lapha engonweni lapho sibeka khona nje ukuthatha utshana owabusuphula uthathe lo mtshana ubuyiselela lapho emva lapho owabusuphula khona uthathe netshe walibeka ekhanda uyolibeka la walithatha khona bese uyahlubukane kuleli khaya ngoba uNkulunkulu ufuna ukusikhombisa ukuthi thina njengoba sila siphelele manazaretha kwabili ibhamu ngidutshulwa ngazo kodwa singaphumi inkamu phakathi kukabili uyadubula la ngisemotweni uyadonsa kule nto ayidonsayo ngalo munwe kodwa isibhamu asiqhumi ngididekile noma ngisitata imoto ngibale ngoba mina bahamba ngenyawo ngadideka manje ngisaba lesi sibhamu kanti ushembe usibambile kwaze kwagijima omunye wajikela ngale kwemoto iveni lemoto washaya iwindi ngesitathulo kwayimanga banika ukhiye bayithatha leyo moto angiphindanga ngayithola banikwa yimo ushembe senguvikele siphelele manazaretha abaguli laba bantu abangakho ukuthi laba bantu ngabe bayagula babona into engakho hayi abakwazi ukugula bangagula abantu ababili abathathu badideke ngokwengqondo kodwa iningi liyabona pho singanqaba kanjani shembe mayisithuma shembe nesihogo sasukuthi ma umuntu kufanele aye esihogweni ashona khona unezulu umuntu la kufanele aye khona shembe kukhona konke kuphelele futhi ushembe mayekuthandile uyakuthethelela izono zakho zenzileyo shembe mayethanda uyakukhiphe ejele ubushiwe akhiphe sebekugwelile sewulindele wento uyodonsa isigwebe sakho ma be kuyintambo uyintanjeni akukhiphe ushembe khona la emaphepheni kudideka izinto khona la emaphepheni kuthiwa lo muntu waboshwa ngephuthe akanacala balibuke bonke leli cala balibuke kuthiwa akakhishwa masinya angaze ahlawulise uhulumeni imali enkulu ukuthi uboshelwa mahhala kanti cha ushembe yonke le yanto ekhona ingeyakhe awutsheli nje ma sikhuluma sihleba sisobabili ukuthi umuntu udilika imayini ephakathi avaleleke ahlala inyanga eziyisithupha ehleli la ngaphansi engadli lutho lo muntu kodwa egadwe ushembe shembe yamupha isinkwa sasezulwini azosidla sibalelwe iy'nsuku asidle lo muntu yothi uma siphela afike ushembe kuze kube kufika isikhathi sokuthi lo mgodi manje ngoba kunezinto ey'valeleke phakathi uyavulwa uma uvula uyatholakala umuntu khona ufakaza yena uqobo lwakhe angeke uye phesheya kwey'lwandle noma ugibele uhambe ibange elide uyofuna leyo ikhona khona la sikhona wagibela itekisi mhlawumbe ibenye ufike khona pho kungani singemlalela ushembe ngoba elungile kodwa-ke ngiyangizwa obaba abadala bafundise ubaba maye banikeza umsebenzi ukuthi abasebenze bethi kunendawo lapho ushembe ungayeke umphendule khona bathi le ndawo le ukhuluma izwi lakhe kuphela kwanceda omhlophe kwasikhova sikhala emini njengoba esho umfundisi sidithwe yini ama-ships la esiwadlayo la noma sidithwa inyama letho swaya noma sidithwa imali ikhona imali ekhaya uma ubheka iy'moto ey'hamba laba bantu amanazaretha ushembe wonke lo imoto kashembe wayethembisa ngazo wathatha umhlabathi wawuthatha wathatha umhlabathi wawuphakamisa wathi ubona iy'tolo ubona iy'moto ubona konke nje okuhle amabhizinisi abantu kunjani namhlanje manazaretha abanumzane bala kuleli banza abantwana abayingcwele phela ubi umnumzane uganwe unkosikazi wayedwa ngethiwa ume kancane noma abizwi lakho liyezwakala ukuthi uthile kodwa thiwa akubake kancane akhulume onto akhulume ontombela ngoba omfundisa untombela baganiwe kubalwe ukuthi mangaka amakhosikazi leke ngisukume nje nginonkosikazi wayedwa ngisukume mina ngikhulume noma ngabe kuyes
swagala lokuthi haya kulona igama lakhe igama ufanele ikhulunywe indoda kune impunga kuleli bandla zamadoda amadala ezingekho ohamba enkonzweni eyiningi ohamba endaweni zabantu uthole ukuthi azisekho akanoma mhlawumbe bayagunda bakususe konke bakhona bakususa konke kodwa ushembuthi cha asingasusi nalunye singagundi singazungezi nala emaceleni senze kube kuhle cha silunge sinje ifa likashembe bantwana bakho nali yangaphesheya ifa likashembe okumele ligadwe lingathathwa ngabantu abangafanele ngoba lezi ngane lezi uthola ukuthi iyapheka ngesabatha kanti la iphuma khona ngesabatha kuyaziwa ukuthi kunqamuka nini isikhathi sokupheka kubasa umlilo kodwa into ebuhlungu le nto ila kuleli bhayibheli esilifunda sonke ukuthi asingabasi ngisho umlilo ezindlini zethu ngosuku lwesabatha kukhona la kulo leli bhayibheli ulifunda kanjani wena ungakwenzi lokho incwadi kajohane 14 verse 15 ulaye nje wodwa mncane ulaye nje wodwa mncane ukuthi mani ngithanda gcinane imiyalo yami loli ihwanga lika Maria ngabe siyalithanda yini uma singaligcini isabatha lona lalo lithando lokhumana kanjani ungajabula yini ingane yakho uyithuma esitolo ingayi hamba wenza into ethize ingayenzi ungakujabulela funde baba masuyitholi
John 14 verse lika 15 uma ningithanda gcinani imiyalo yami
ngiyabonga baba usho njalo uyazi bezulu ma simthanda sigcina imiyalo yakhe uma nje sikuthanda uyazi asigcina imiyalo ayibekayo phambi kwethu ngoba yena uyazi la siyakhona uyazi futhi la siphuma khona wazi ngisho emzimbeni wakho ukuthi into ethile wayifaka iyohamba isikhathi esingaka bese uyema uyaba uyakwazi ushembe dokotela nabaningi abasebenza impilo zabantu angeke akushele ukuthi uhamba nini akazi futhi umphefumulo ngeke akwazi ukwelapha ushembu lapha ngisho umphefumulo womuntu akabonga
uNkulunkulu
akelaphi inyama kuphela kodwa nomphefumulo ungowakhe manje uhlalelini kusizane yini wena uhlale kusizane bantwana bakaNkulunkulu ubaba ongizalayo kufanele ube yisingeniso sendawo ubaba owangizalayo ngiyathanda ukukhuluma lokhu ngoba kwahamba ngemncane kwakuvuleleke inkebenkebe yengozi ekhaya ubaba ugibela ibhasikili suke eGlengo uyehla uze ekhaya sasakhe lapha asebusi sisemaplazini baba usebenza kwaloliwe eGlengo ukuthi ke mabe phuma emsebenzini kungolesihlanu bavaye nabangani bakhe bavaye lapha amadoda ayayihlangane khona abangumsindo omkhulu baye benze lokho abakwenzayo maye phuma gibele ibhayisikili ibheke phansi le ndawo phansi kunebridge eliwela imoto eyodwa leza naye engabe laselikhumuka isheyini leza naye ibhayisikili batholana phezulu nemoto waphangalala wadlula emhlabeni ngangimncanyana impela 1959 abangelamaya bamazi nemina ngiyamazi kwafika umbiko fika lensizwa yakunene uma besebenza naye kwaloliwe uma ifika lensizwa yakunene ifika ijabhile qhuba ibhayisikili layo izobika ukuthi ubaba asobuye simbone ndaba ezimhlungu akuphelanga sikhathi esingakanani abengaqondile ukukhuluma ngendaba yakithi ngikhuluma ngendaba kaShembe akuphelanga sikhathi lokhu kufa kuyagijima ufuna mina
ngangaboni mina ngangazi ukuthi kufuna mina umfake ngimela mayo ujabulani sebusika esikoleni bavalile nazi imbongolo bayayigiba ngikhuluma nazi intaba ngemva kwethu empisini lapha imbayimbayi ngalapha bese kuba yimpisi amaplaza belungu lapha sasakhe khona ayike bahambe bayogibela imbongolo kuwo lo mfula ibusi li mayegibela imbongolo esencane mncane naye besimuyisa eduze kwale eduze kwalo mfula uma isimuyisile besibuyisa umgcoba ngenyawo zangaphambili gcoba le mbongolo yamgcoba la kwavaleka ukuchama kwathathwa amasinyane wasiwe edande edande bamthatha bamse emarisibheka amasonto amabili wadlula emhlabeni kwayimina olandelayo shembe wayazi ukuthi ngiyobe ngikhona ngomhla ka-1 uSeptemba 2017 namhlanje mshembe wayazi ukuthi ngizoba khona bese ngiyikhuluma le ndaba ngiyacela uNkulunkulu amkhumbule ubaba lapha ekhona ngoba kungenzeka ukuthi wayeshayile lokhu kwasemhlabeni amadoda njalo athi amane ekuphakamisa mayesendawo kwayimina-ke manje olandelayo ufika abakwaZwane obaba bafika lapha ekhaya nakhona yenziwe le nto ephuzwa obaba kodwa kukhona la bezohamba ngamahashi bekhona adla la eceleni kwakwamchunu kuthiwa siwathathele amahashi siyowabophela nomfana wakhona sibancanyana ma siwathatha siwafaka iy'ntambo zakhona sigibele kuwo lashalizwa nokuthi kuthwele siwafake endleleni akijime gijima phambili leli ligitshelweni manje ngifuna siyojika ngoba kumnandi loku kugijima kwalo ngifuna siyojika phambili siqhamuka sesiqhamuka ngemuva komuzi kanti ihashi ithi siyajika la malijike ihashi ngiyaphuma lapha sikeli nginyathele onyaweni la esithweni somlenze lo wesandla sokungcele wagoba kanje umlenze wakishima lo wabuyela ekhaya baphuma labo baba bagawula iy'nswazenyana bayigawula lezi nswazi bakubopha bakuhlanganisa kwaba yiyona nto eyangiphilisayo waqonda umlenze ngahlala kodwa iy'nyanga ey'ntathu ngiyahamba namanje ukhona namanje ngiyahamba mashumi nayisithupha ngiye mashumi nayisikhombisa manje ngiyaphila kuthe usabhekwe lokho ngoba le ngozi ekhaya ubaba ushonile nje udlulile emhlabeni kwashona indodana yakhe babe sembethe inzilo yalo owahamba kuqala ubaba kwawumfuyi sekufuneka mina manje la ushembe wanqaba nami uma kufika umkhulu walapha engakwashabushabu iplaza lakha iplaza ekhonze kulo uyafika nekalishi nembongolo kodwa lezi ey'nkulu kuthiwa imuse le phakathi kwehashi kungangehashi kodwa kumbongolo amadlebe mafishane kodwa awangangawe mbongolo lezilwane zinamandla amakhulu azizali mabesha ziyakhiwa nje kuphela zisebenze kodwa ungayisebenzisi overtime ma ujwayele ukujika lapha jika khona noba uye ngenye indlela ngoba uma uya lapha ifiyajika yona yazi ukuthi siyabuya la okungikarishi uyafika kubaba lapha ekhaya uyafika kuba kuhle kwangade kuhlatshiwe wadla inyama hayike ma esehamba useyibophela ngoba uyayikhumula le muse idle naye utshani nayadle lapha naye idle lapha manje sesiyahamba-ke kufike oza-ke mzukulu siyolanda imuse sizoyibophela hambeke mina thola uswazi mina olungako oluyinduwanyana nje impela eqinile umkhulu-ke nanguya usachitha amanzi lapha mina ngoba sizozilanda lezi zinto ngifika nalolu swazi ngingena phakathi kwemilenze yangemuva ngiyoshaya amaphakulo alo muse ngangena ngoma nje ngimfushanyana ngangena thengi ngaphansi ngashaya ezwa kukhona into eduma phezu kwami ukuthi konakele manje ngizokwenza njani nasi sta Esta, 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 wakishimu mkulu wabo ndi ime wanilo wa shai miyuzu kwa ilo miyuzu funu kumbulala ilo miyuzu funu kumkaya ngeinyao zanga pambi kwa shira na lendeza ya wafige wangilamle unga puyu pi hamba kogwa hamba kaya unga puyu mlandele uzo mpesa matahari nga wasi ingoba mkulu mkulu wa ikona ina gini bantu anabanjwele base zulini kuningi nje ukufukayo ngoba lo mfowethu engimela mayo ngelinye ilanga mase ngene kuloku kukholwa ngena kuloku kukholwa mina oh naku khulunywa indaba kamfowethu ukuthi dinga ukuthi naye phela khunjulwe ekwakakhulunywa wafika kumina ngesibonakaliso oh nangu mfowethu ngimbona ngathi ngisele endlini yakwagogo ithuna lakhe lilapha nelikababa ancikene lamathuna bese ngiphuma la kwagogo ngiya ngemuva ngiyochitha amanzi uma ngilapha ingane kuney'ngane bangumsindo kakhulu bangumsindo lezi ngane ziyamemezana mina sengigulile nje sengiganiwe futhi senginabantwana nganemoto ikhona nomuzi nje kuhle ekhaya akukho okuyinkinga cha bayamemezana ngithesengiqhamuka la ngenhla kwethuna likamfoti ngithi heyi obani laba bangumsindo bese vele eqonda kimi ngqo ugqoke into enjengalobutshani okhakhe aye bagqoke esikolweni ayefunda kuso uthi uma ngezansi kwami ngifushane ngimde mina kunaye kanti ngiyamelama baba sabe sekuqeda uthi sabona mfowethu uthi yamfowethu ngithi mina ya uthi sukhulile uyindoda nomfazi nemoto nengane nakho konke uthi mina selokhu nangishiya la ngingako angikhuli akunalutho hayi uvalo nkosi yami ukuthi hawu kanti umfowethu khona kodwa manje usemncane kanti yimoya namayena kwakuyisexwayiso leso ayengitshela sona obaba bangasichaza ukuthi wayesho ukuthile ukuthi yena usekhulile umina ngikhulile nginomfazi nginey'ngane nginemoto nginakho nje konke kodwa yena lokhu ahlalala ungangoba samshiya la ngiyacela uNkulunkulu awukhumbulele uyamndeni wakithi abekho abantu abaningi abakuloku kukholwa angazi noma kuqinisa amakhanda noma kwesaba nami lokho okungembathayo kwesinye isikhathi thela ngiza la ngizongena la ngathi mfundisi wami size ngikhuluma nomfundisi uDladla ngiphi isibusiso ongawona umsebenzi kaNkulunkulu uthi iNkosi ikubusise ngiyabonga ke ezulwini ukuthola leli thuba noma bekukuningi kodwa ke isikhathi sesihambile ngacela nami ukwehlela ngezansi Nkosi ibusise elikuzwile
siyabonga amazwi amnandi sobe umfundisi wenkosi iNkosi izimbusise sizovala inkonzo yesabatha lasemini ngesihlabelelo sesikhombisa sizocela umshumayeli Zwane wakhona lapha ekhaya sihola lesihlabelelo iNkosi imbusise Nkosi ibusise ukuphama abangcwele
intabe phezwa kuleli sele masulweni inkosi emasimi akahlele ngentshakazane siswenya angqodwane nedanga bane igwigwi lasala leyichoma kwingculu ngibandaza kwehlela amambuka kathi inkosi ugada ngentaba ihomisi bakusolohleze isola kwathi phezwenta bomhlangano kwasala qhathi ngungunono kwathi phezwenta bihomisi kwasala unyoni kayiphumule xa unqombele egahle ngomthanda nongolokodela bongadela ukugiyogiya ngamakhosi kwanto abankulu abemnikela usesandleni ogiya inkosi akwangcobo emaqadini akhe yalibona unyazi oluvela ezulwini kwakho inkosi akazwana emangweni yakhe yalibona unyazi oluvela ezulwini kwakho inkosi akwandlovu yalibona unyazi oluvela ezulwini kwakho yakwabhala emapondweni alibona unyazi oluvela ezulwini kwakho inkosi akwamabasi akhe yalibona unyazi oluvela ezulwini kwakho yakaqwaba emthandeni yakhe yalibona unyazi oluvela ezulwini kwakho yasebathenjini yalibona unyazi oluvela ezulwini abazaselenge zisudumololonyazi lwasezulwini ebethi mzimusha mncinyana nasemlandweni esihlalweni uhlale ngonyazi kuqobedela ungangento abazasemhlabeni abasemaphepheni leentatheli bezikuphika bethi awuyokubusa endlini yothingo kanjani ungunyazi lwasezulwini zimelele ozimelele ngobhoko lothingo zimelela ngole nyanga ezulu qha izivele ibuthise kwabasebuhleni bamanazaretha abanenhliziyo ezimbi bashonxela nxenye bethishileke kabi nasendleleni yobungcwele nguqa badele basakubhala uhubhu kabhejane emaphepheni iqiniso baligwegwesa bami njengothi lomkhonto iqiniso lokholwa nokukhonza lisonyazi nenkulunkulu wokhokho bethu zibopho zokhokho qaqela nguqela ukuyibonga unkosi umesiya mvuso emgudu emdala uyivusa kwalasesimakade bathi ke good hope bezudumo lonyazi banqa bashiya bathi siyendaba zimnandi bathi indaba zimnandi ngoba zisebuhleni bamanazaretha ubuhle bomnyazi busesihlalweni abasemhlabeni bekuphika xhawulambe ubesilo samabandleni yokeni wasixhawula savuma kwafakaza umntwana kafihla ingqindo wangafihla bufakazi ethi insosha kabhombela siyibona onyazini isilo samabandla simcela uzamxolo samxolo bogqunywe okhakhwe lwesiba sasendlunkulu okuthenga ngena unyazi wabusa ihlwimbitha ewalalisa amaqubula kwazana nezimigobo ezulimba inkosi uthingo emagcini asebuhleni besebephenduka iy'nkolo vube wesheza wethembe mnciphisa amabhida wayinciphisa angangokuhamba lwejiki angangokuhamba lwekophi babethi inkulu kuthenga ngena udumo lonyazi emabhida bahalalisa abanonyazi enhliziyweni akasithumanga ushembe ukuthi asithi unyazi luyasezulwini kwayifikele enhliziyweni na ungamkhonza ngenhliziyo yakho unyazi lwasezulwini akaphoqe umuntu ukuthi akamlandele sithunyelwe ngokhokho nomkhulu ekumkhonzeni uyakhonzeka sihlala naye nkulunkulu wokhokho bethu qaqe iy'bopho zokhokho siyibone sithi sisuka nkunga emehlweni ami ngiphinde ngiyibone leyo nsika eyakulande emazweni akini nkulunkulu benze nabahlubuka beyibongo zonke iy'bongo ezahlupha ushembe maziyoguqa ziyoyicela intethelelo ngoba umkhokha nomkhokha uyavala uma ungavali uphinde uvuke nasesibongweni sakini make badelela ushembe bayophinde bavuka bomdelela ushembe ngoba umkhokha akawuvalwanga mkhokha yonke ivalwe ezulwini mawufike sibhedlela ufike utshelwe khona ukuthi uzojova ngomjovo onjani awufike usufika nomjovo wakho nabo bonke abalusizi baguqa embengeni mphonse lisize embengeni abalusizi baguqa bathi guqa badela ungangento abazasemhlabeni shukilisa shosikilase entabeni zasento abazofika oqamba into abazasento abazothi kusebhetlehem amanazaretha bhetlehem edume ngonyalo lwasezulwini abasemhlabeni beshona nxenye bathi umenza kenzela yazenzela oshintsha isivivane amancinci melo mgaqo eyiphusha zasemhlabeni eyifika esantini asho angasiboni isivivane esasezulwini nasenkumbulweni ufika ushintshe umuzwa ukhomba emzimusha nabasalufiphe emehleni abakaboni usehleli nje emzimusha bantu basevukeni nithi luvukile unyazi esihlalweni lihleli ngakho ngobungcwele bakho bathi umdilizwe endonga dilize udilize waphindelela abantliziyo ifisa ukudiliza nkosi yami sebeyophinda badilize bebona isitezi sasemzimusha bathi umahlale iy'tezi ngokwakho wasezulwini zaqanjwa inyanga ezulu bethi msuki ngesitezi sasengqazivelo wasithi caba babehleni bamanazaretha nabasebuhleni bazudume emaqadini bantu basemaqadini kobe niyibonile indume ezulu nakwalasemnambithi seniyofike niyichome nasebuhleni bavumile abasemhleni bathi inkosi yakho unkosi yasezulwini uvulwe ngubhombela isitimela samaponda itholela fothi ivale bevale emasangweni ngoba lalizwizi lombizayo uyakhophosa unye ngamanzi othukwelekanakhwinjela undaba ezehle ntabazo ezehle ezajule ezehlela emakhosini emthandeni Saba nebunge zavungazela zabuya sezivunyazwa iphuzwa ikhafula waphindwa iphuzwa ikhafula kwela semnambi two khafula makhaza abantu basunga sebegodole kwela senta bazwa khafula makhaza abantu basunga sebegodole nawe intaba yaselenga uvuzwile ungcwele bonya lwasezulwini nalo sebathenjini nibuzwile ungcwele basezulwini niyavuma nethi zonke izizwe
Ngicela ningiphelezele ngolwesithathu ngiya eMajuba College eMadadeni niphathe imvululo. Niphathe imvululo iNkosi Nibusise.
Ukuthi ngomsombuluko isidlo senkosi silungiseleleke abantwana basezulwini kwinhlanhla ukuphiwa isidlo uNkulunkulu asiphe umsebenzi omkhulu kangaka amen, amen.